Amen.
Amen.
Wamiyou thuolo ma ber jochung' kik iluong nying ng'ato ng'ano kidhi tiyo go wach gimi dhi timo ne jomo bedo piny ka kik iluong ng'ato wapro mai microphone please respect dala wapro mai microphone